Chad, check this out. I wonder where the old biddy got to.
Hoki ko'o. He Māori ora. He aha te mea nui. He tangat. He tangata.
Tēnā tangata.
Māori. Hohun. O mātou pōri. O pōri rū, a pōro pōri nui.
E pōri rō.
Oh.